Shiva Bhava Bhava Dhamma Dhamma Shiva Nanda Dara Hara Gauri Parashiva Nanda Dara Hara Gauri Parashiva Shiva Shiva Bhava Bhava Dhamma Dhamma Shiva Shiva